Hi guys, welcome to Celeb Villa SA, where you get the latest news on all things trending and newsworthy. Now do not forget to like, share and subscribe to my channel. Also don't forget to hit that bell so you never miss any of my uploads. Tando Dlamoga seems to be enjoying her time online and she is engaging more and more with her audience and continues to just be an open book when asked questions with absolutely no filter. On the most recent live, she revealed that she is single after people kept on asking her why she was online at odd hours. She went on to reveal that she was single. Now, of course, she said this while laughing. However, some people convinced her that that would be the best decision she could ever make for herself. When asked about her husband, she said she doesn't know where he is and continued to say she just wears her ring because she can. Where she went on to ask if anyone has ever seen Siyacela wearing a wedding band.
Uyayithenga ngisho ungatholi utsholiwe ngisho kuthiwa awushadile then wena oh aw mimi mfethu ngangibuza lo mbuzo uba usiyacela Kenneth akekho usiyacela yes ngisingile hhayi ngaphathela ukuba singile basheshe abantu ngempela iy'nkomo yikhona ekhaya hhayi ngeke ngi-right ngey'nkomo bo sengihlonipha nje ngiqala phansi ukungithi ngiyahlonipha komunye umuzi ngi-right nje are you expecting lutho bafethu mina nginengane yodwa nje ayekho ngimlindelile ozayo ma ungibona hlampe kunesisa esikhulu akho ngane ngintshela nje ingane yami yodwa nje thando ngincengeni kusiyacela ngincenge lutho shem naye ngicabanga ukuthi angincenge lutho kimi idloyi iyasho usingile hhayi umuntu osingile uyababa-ke shem akanoma nami ngiyababanye uphuza angiwaphuzi mina bafethe amaphilisi angiwaphuzi loyo wayehleba ngami ethi ngiphuza amaphilisi aze ngitshele mina angiphuzani namaphilisi mina ngimbuza ukuthi uyangithengelani awungisho ukuthi angiwaphuza ngazi kanjani ngingazi ngisho ukwazi uyayiphuza ke kodwa isavana nomama ngiphuze isavana ngiphuze i-brutal savana dakona kakhulu angiphasanga umetric ungazi ungibuza ukuthi ngaphasanga ubanicela ubuyela esikoleni ngoba khululeka ngizobuyela ngizibi leyo ndaba bafetha nginizibi hhayi nginizibi ngiyobe senginixela kanjena izinto uma seseku-right futhi ngithi niyabona-ke